Nyamasa, nimeuliza wadugu oe, mumewakilishwa bado? Yesu, wadada hai, tumeweza, amenogoa misuli vilivyo. Haya, mara ya mwisho tumcheki akikaribia jikoni, tuendelee.
Yeah.